Bamwe mu banyagihugu mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura bamenyesha ko ibonekeza abadandaza bishingira uko bishakiye igiciro cy'isukari. Abo banyagihugu bavuga ko ikiro kimwe cy'isukari kigurishwa amafaranga 3,500 harengejwe k'igihumbi kuyo leta yashinze. Ibitaborohereza nk'uko babandanya babisigura muri kino gihe ngo bugarijwe n'ubukene butagira izina. Mu bice biherereye hagati mu gisagara, bamwe mu banyagihugu bavuganye na RPA bamenyesha ko aho iwabo abadandaza bashinze ibyo umuguzi arinda gukora kugira ngo ashobore kugura isukari. Uburenganzira bwo kugura no kuronswa isukari butangwa no kugura ikindi kidandazwa nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu aba mu bice biherereye hagati mu gisagara cya Bujumbura.
Naho usanga inkwibe nyine ya indya leta izwi mugabo ntibakurenze ibiro bibiri, kandi amalimentation nka King Star, amalimentation nka Rwagatikati, amalimentation abita ku gahara abona handa urayironga gusaba ko abaguze nk'ikintu nk'umukate beba canke ibindi bintu byose bakoresheje cyane isukari.
Abo banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura basaba leta gutorera inyishu ikibazo cy'isukari kidahengeshanya kuyibonekeza. Basaba kandi ababijejwe gucungera ibiciro by'isukari ko biriko birakurikizwa nk'uko leta yabishinze.